Kei Rotorua a te Karere I tēnei rā, e rere matawā atu nei ki a koutou, nā te mea, he rā tino nui tai ore ore tēnei mō Rotorua, o tira mō te motu whānui. Ko tai mai te minita whakawhanake Māori, ko tai mai te kahika o Rotorua, ko tai mai te tāhuhu rangapū o te mātāwai, ko tai mai te tini o te hapori, ki te whakamana I te noho a Rotorua, hei rohe reorua tuatahi o te motu I raro I ngā whakaritenga ōkawa o tēnei whenua. Nō reira, he aha te hua o te reoruatanga nei, kia te huri ake tātou ki te pūrongo a Hania Douglas.
Kua mana. Ko Rotorua, Reorua.
There's a real genuine excitement out there about why didn't we do this before? And those that are nervous, because there's always anxiety about change, we seem to bring a lot of that in Rotorua, but they'll learn.
It's an opportunity to raise the visitor experience. It's an opportunity to recognise the constitutional language of Aotearoa New Zealand. It's an opportunity for people to identify and to connect with who they are and to share that with everybody else.
Nā te tatau o te arawa, te whakaaro ki a Reorua tēnei taone. Me te aha, e tautoko ana te hapori.
Ka tū mātou I te kōkō puku ātua, ko ia te rangatiro ki ahau, ko taku tūpuna karaua ia. Ai, Māori ora. Nau mai hara mai ki Rotorua.
He nui ngā kaupapa kua piki mai ki te kaupapa Reorua o Rotorua, pēnei a Third Place Cafe, me ana he ki Amerikana.
Yes, well we've had the menu translated into Māori, so that if people want a version of the menu in Māori, it's available.
We have the Māori quiz bilingually up and down our domestic route, which exposes 5.1 million people to Te Reo Māori. So once we get some conversations with council around what the plans are and how they want to bring that life within the city, we really want to be a part of that conversation to see how we can take it forward.
He nui tonu ngā kūrakuraku I mua I te puawaitanga o tēnei kaupapa, engari kei te hikaka te iwi.
But you know, if you're looking over a 3-year period, I'm bold enough to say, well, at least $1 million over 3 years, but the government has made $21 million available, right? They've made available, and we're going to tap into that.
I runga I te moemoea, kia tangata whenua anō ai te reo Māori I Aotearoa. Hania Douglas, Te Karere.